Okay, Chiza, umuri rukundo TV ni sawa sigafisa kanaka de plus ariko biraza ajuza ubise umuduga.
Ya umviriza abafana mudukurikirana ndashaka umuduga.
Ariko agira udusoni mengana ya mwari karasara. Ni sawa?
Ndagusabjuriye kije
ni bisanzwe kubera mugiye guca amafaranga na jinzi nabo base ku mafaranga na jene mu mafaranga bica bigenda gute muri uwo mwanya. Ni abyo bari biharage ni injya kwanza ayo sose si ibiharage na hantu hasanzwe
oya mbikoni na hantu akorwa nyine ibintu nyene nk'ubucu bone byo mfungura saa 6 ndindira gato ndindira kandi munyarutse nsima benzinga izabasha.
Okay, Chiza, umuri rukundo TV ni sawa sigafisa kanaka de plus ariko biraza ajuza ubise umuduga.
Ya umviriza abafana mudukurikirana ndashaka umuduga. Yego ndashaka umuduga sana.
Aka kamutuna kuba kuye muri aka kazi nyene cyanke.
Ariko manusha kumenya byose bro.
Ya.
Umviriza je nta moto ndagura ngomba kugura umuduga.
Bagutije ni muri make.
Ah, bani je frema none mbeshe. Tukonjara bandugu.
Chiza, turaza kuganira neza muwandanye mukina. Tuje kuraba abandi batariko bakina tumaze tuganire.
Ya nta kibazo kabisa. Mugana avuze abafana mwibuke kuri Rukundo TV. Mugire subscribe. Muce muja no kuri Chiza Comedy. Ari wacha wandike Chiza Big John. Ugire subscribe. Mwaraheza giwe ni imana. Turabakunda cyane.
Poa poa turikumwe bakunzi ba Bujaje TV turabana yatuganira n'abakinyi ba Rukundo TV harano ariko bakinira ndasaga amakuru yabo bose wo mwamwifuza ibyo mwamwifuza kumenya ibyo barimo filme shasha barimo sinzi ko ari umwobo w'urukundo sinzi ko ari yindi filme shasha bari kuba tuzani bagira batuzanire byose ndaza kubabwira uko bimeze mu mwanya muto cyane. Cameraman twagiye hariya mubandanye mudukurikirana ahani abantu bari kubarakinira tugira tuba makuru ya bo ibyo barimo byose ibyo bari ko bakora ibyo bari ko bakina filme shasha ko bakina ashakari umwobo w'urukundo ko babandanya ariko cyo gasangana yindi filme ariko byose turabimenya ndabaha makuru je Simon Pro nzoza ndabaha makuru bakinye ba Maresi ko kene makuru bakinye ba Marerezi byose ni ngaha kuri Bujaje TV nta ndi cenu zoronka iguha ama filme sister ni bon. Tuwabaze gato. Nandi chenezo rongi guwa makuru ya wakinye wa Maresi atari Bujaje Today TV. Tumandanya dukora. Kugira wakinye wa Maresi wa gire kure wa menye kane. Wabandanya. Nibon?
Ego nibon.
Murakome?
Ego.
Uramu zarisa kina muri Rukundo TV Burundi.
Ego nda mozi.
Turamu kine.
Alibi narikora kora.
Na kiva zibinye tushakutukereke. Nini bibi kutuko bibona?
Ngo nda mweli kahari.
Bakunze ba Bujaje TV twagiye ngira ndabahe amakuru ya Alice asanzwe akina muri filme Umwobo w'urukundo ni Samuela. Agira tubwire byinshi tuganira tubwire uko byagenze kugira ashe gukina character ari aha cameraman ingo Alice ni bon
sabye nukurje sisaka oya nukuri.
Ariko agira udusoni mengana ya mwari karasara. Ni sawa?
Ndagusabjuriye kije.
Ni bisanzwe twashitse ngaha gusa ashaka gatebe nicare kwanza.
Ni agatebe dufise. Oya.
Nimba ari biharage uri kuteka turabibona. Cameraman. Nabisha musafuri.
Si wowe ni wiki.
Dufashe gatebe katu twicare tuganira ngaha nyene. Ari bangano ne ririmo.
Oya. Wajya kuza mu gikoni umuntu ariko arateka murabe utuntu twa ariko arateka bro.
Oya ni bisanzwe nimba ari biharage ni injya nimba ari bijumbu uri kurateka
bijumbu
Alice byakire tuganire tubwire ibintu uri kuteka urazi no guteka numva bimota bien
rwose gusa si byiza cameraman urabishe ngaha nuko ndabigusabye.
Oya ni byo bari biharage ni injya kwanza ayo sose si ibiharage. Alice aha turaganirira ngaha nyene hari kibazo none
nta kibazo gusa munyarutse gya ntibinzigirane
oya urabicunga ntibizigire Alice, ugiki mera ko kwanza uri kuteka iki kibanze tubwire ibintu uri kuteka.
Ubana kari sauce ndiko ndateka. Eh?
Sauce igaragara.
Ni sauce acha dukoze ubugari kunyene.
Oya nta bugari bakoze sauce.
Eh barabukoza n'ukuri. Mhm.
Oya ha cameraman ivyo bintu umva ari byo kwe.
Jendu imbo wangu. Heraba, heraba.
Heyo.
Tuyibona.
Nizo ntore nizo zaguteka.
Oya, tya ntizirimwe nazibite do dikoresha ejo.
Ko zatukuye no.
Eh, ndo ziryoshe sosi. Mhm.
Alice cyangwa Samuel muri filime Mwobo w'urukundo tuganire gate gusa uzura cunga ninge, eh? Belyse.
Belyse.
Suri na ini henze ni Belyse. Belyse Mwobo w'urukundo tuganire gate kugira tukure kubandanya ukinjika fresh.
Nta kibazo.
Belyse, gukina filme wewe wabifata gute mu gihe utari bwa shobore kugirirwa amahigwe yo kuja imbere ya kamera canke utangure gukina nkuko uyu munsi tubona uri kurakina kandi uri kurakina neza.
Nje gukina filme donc na nsanzwe ndumuntu adatinya gusa ndubaha naho ndi imbere y'abantu je sintenya vraiment nihamvuye no gukina filme bitangoye cyane.
Ukiza muri Rukundo TV bakubona gute bari bazi ko bazosanga ufisi impano ufisi uyu munsi cyane bari bazi ko bazava babona ko uzi gukina nkuko ubize uyu munsi.
Donc iyo bakiriye muri Rukundo TV ukuntu bimeze banyakiriye nuko baba bazi ko job wanje niyizera canke niyemera. Eh naje ndumuntu yemera kandi nzi ikinzanya gukora. Ego
tugaruke kuri filime Umwobo w'urukundo harane bavuga ngo wakinye umuntu mubi munyumuza gusara zera kwira gukina character uri umusazi.
Ni ibintu byoroshye cyane vraiment ntibigoye ntibwiye gusara n'uko nawe nkawo satwa nurirukanse.
Oya Jesse nosa
wose rukiruka kwa na fye ni munzu gakura.
Ni vya kuvuna kwigira umusazi uri umuntu akomeye
biragoye mugabo kandi byoroshye mugabo mva kubera akazi negerezwa nyene kubikora. Ego
ari se na gapiripiri nikamugwa na nkuko mubibona
ndayibagira braya munje jewe nteka ipiripiri sindayibagira.
Belyse, ari abantu bakira aba Umwobo w'urukundo yabanje barakwanka kubera ibibi wakora muri filime Umwobo w'urukundo gusa rero byaje kukuviramo gusara n'ubu baracyakwanka kuko gusa ubu byitwa ko mwenga ntibazi ibyo urimwo umuntu nyine mwenga ntabwengagira.
Donc baranyase n'ukuri kandi courage sino bibagayira nuko baba bariko barabona ibikorwa ndiko ndakora hajye umuntu aheze agira commentaire kuvyo wakoze nuko aba yabonye igikorwa cawe rero sino bibagaya nuko ndabashimira cyane abanyase abantutse ngo ndumurozi ngo ndumwicanye nuko ndabakengurukiye gose kuko barabonye kuko canje ico nakoze kandi harimo n'inyigisho. Ayiko
gusa beko bakura bari bawize nka kagugu nyene nka kantu menga ntabwenge gafise.
Eh oya
kandi uri nshabwenge uzi no guteka.
Oha hajya bari henze gose gusa sindi nakazi wangu nakazi. Ego vraiment
gukina muri Rukundo TV ubifata gute muri wewe?
Ndabinezerewe cyane kuko nta yindi kundi je numva no jamwe atari Rukundo TV. Ego vraiment ndaryohewe cyane kuko ndi muri Rukundo TV.
Uvuze nayo ndi wojya mu munsi wose umuntu akugwiriza kabiri ku mushahara usanzwe uhembwa ni wogi.
Erega arashobora kungwiriza kabiri mugasanga aho ngiye nta munezero noro nkuko mfise umunezero muri Rukundo TV. Icambere ni ukuba wisanzura. Yego amahera nawe ni mu nyuma amahera arizana. Nta birwa barirukanka inyuma y'amayambwa ntibayaronke. Pole pole tu.
Inyuma yo kumenyekana n'abandi bantu bari yumvira kuba bavuga ati bo gukinisha kuko ari ukuntu usanga mukinyi ashaka gutera imbere yamara gutera imbere abantu bagaca batangura kumurondera ntibibuke yuko ijya groupe yatereyemo imbere hari ibikorwa yakoze ahubwo bakiyumvira yuko buza kurondera ujya mukinyi yamaze gutera imbere gusa ntabara gupropoza ko bozo gukinisha ukava muri Rukundo TV.
Bariho vraiment bariho kandi si bake mugabo rero je sinigenga uwunkeneye wese ndafise abankuriye bucako jewe naho uzumbwira ngo ndaguha yanganuko ntigikunda sinshobora gusimba inzego oya aracha ku manager wanje hama bikagenda neza
nibyo ariko mu tiko turaraba mu yindi miguce mu mindi bihugu usanga amafilme bakinya amafilme atandukanye arabakinye batandukanye ariko muri rukundo tuguma tubona arabakinye barukundo nyene kubera iki rukundo dashaka kuzana abandi gukura na yandi ma group ariko bitwe akari filme ya rukundo ariko tubone nkandi ma group atandukanye bariko bakina filme
nuko ngira umwanya wabyo ntiharagera mugabo navyo si bibi kolabo zirakogwa mugabo turacakora tu turacakora nibarindiye nimba arabakeneye ko bakena na Rukundo TV ntibirande yego
ntabwo Rukundo TV yifuza gukinana nawe
Rukundo TV sinova ngo turi kwije mugabo rindira gatonya uzaba nimba hariho Rukundo TV twifuza gukinana nabo rindira uzobabona kuse nshanda kugira ngaha nyine ubunyene ubuca bishima cyane ko Rukundo nikundi komeye gose
ahore baguha uba nuba wazisabye cyane ubona gusabazi koko no muri filme ya Alvera warakinye role ufata Alvera nabi muri Rukundo TV turasubira ni wowe uzisabira cyane urya abagize casting ni wowe nyina bigwa ubona bikugwa ko gusa
bingwa ko nukuri mbona bingwa ko si jewe mba nipangiye role yego
muri filme umwanya Alvera yani wirukanya Alvera naho nyene yari ari ababifashe nabi ariko abari character wahawe kuko uhabwa ibyo kina kandi ukabikina uko babiguhaye mu kibano cyane cyane muri famiye bagufata gute bo mugihe baba bazi yuko arisa ari wa wundi kuba muzi baba amazi ari umuntu mwiza bijya kina yabitandukanye ariko bagaca babona ukuntu uri kurakina bitandukanye no kumeze mu kibano
nanje birantangaza n'ukuri hago nanje sindavyumva sinumva ukuntu bamperenza ibijya diahore nyina bitandukanye nuko mbaye mu buzima busanzwe je waho mbaye ndi umuntu ari poze mva akazi kiwanje nkarambanye n'ababanyi hama nkakora ibindi byo mu rugo konsanzwe ndi umumama cyangwa ibindi byo mu rugo nta muntu jenshukana nawe nta ka donc byatandukanye cyane birantangaza cyane ukunda vyisangamo yego
tije ku buzima bwa Alice bwihariye Alice amazina hiwe kuri yitwa nte yose
yitwa Alice Manirafasha niyo mazina yanje
Alice Manirafasha Alice Manirafasha asanzwe afise umufasha babana cyane n'inkumi
nta ndamufise umufasha prime yego
urafise n'umwana
cyane gose ndafise umwana
abantu bahora babona Alice bavuga ati turamukunda tureke kumukunda gusa ko ari umukinyi mwihangane n'umumama w'abandi n'umudame w'abandi Alice umugabo we nawe basanzwe akina filime cyane we ntavyarimo
ntavyarimo akora ibindi vyiwe
nta mugambi afise cyane nta mugambi afise yo kuzomwinjiza muri filime nawe
ntawe mbona kuri wewe nta mugambi mbona afise gusa ampa courage mu byo nkora byose yego arampa courage cyane vraiment kandi akambwiye ati uragerageza kandi urashoboye
uri se filime yari isanzwe kuri
jewe nkora ibyo wanje ndakotesha imvutano nka makanzu ya mariage nibyo nsanzwe nkoreramo
hagati aho kuko twibyemeje gushigikira abakinnyi b'amareresi cyangwa gufashanya n'abakinnyi b'amareresi bagatera imbere ukorera he wo kwivuza kukurundira yo kuronka he kugira ejo yashaka ari umukunzi wawe naho mbagukurikira ndazi yuko ufise bake kuko benshi barakwanga ariko bamwe babitahura ndazi yuko ari abafanizi bawe tubwire gatanu ukorera wo kwivuza kuronka bimwe mu byo usanzwe ukora
je nkorera muri ville hajya muri centre ville muri galerie yitwa Dico niho nsanzwe nkorera uhaje urando sauf nko minsi yo ndi nga mu kazi ka Rukundo TV urumva no mutudashobora kundo naho iminsi yose mba ndi muri galerie Dico
Nizire yuko tuzoza umunsi umwe tuzoshika ku kazi twereka abakunzi ba Buja Tuti TV na abakunzi ba Filime Ndundi na abakunzi ba Rukundo TV muri rusange tuberekana umusanzwe mukorera ari abakeneye ibimwe mu byo musanzwe mufise bashobore kuba bo uza kubagurira canke sikugura nibaza ko ari gukotesha
ngukotesha yego
usanga bakotesha bijyana by'imanza usanga bambika nabantu ari sina wo dufate ko yambika abantu mu manza zitandukanye
ndabambika ndasa makanzu yo kubambika bientôt nzoza na costume mhm
mwavyumvise ka ukeneye kubegwa ukeneye kwambara neza mu rubanza nukwegera Alice bigufashemo ntimubone ivya kina Alice ni umwana mwiza bana ari karatwenga ziguteka neza bijya ntaho bihuriye Alice akajambo ubwira abakunzi ba filme ndundi n'abakunzi ba basanzwe akurikirana filme umwobo w'urukundo
akajambo nobwira abakurikana filme ndundi canke abazira birahagufi nuko cyambere wokunda cyane akazi k'abarundi wokunda filme z'abarundi ntibihutire cyane kurondera kandi ugasanga batanga namahera kurondera filme z'abanyarwanda filme z'abazungu irifa yuko batanga gukunda ivyo wacu kandi bakagira n'ico baterereye bakatanga amazu yabo tugakiniramwo ico ni cyambere ariko sanga twa turahangayika twiruka turondera iki abubatse bavyumve vraiment abazi baduha n'amazu yabo dukinireho ego
nshasha nzire ko akukamwa kumvise ari abantu usanga afise inzu kugira gusaba hano mukinira ugasanga ni kibazo ufise inzu ejo canke ijya ejo nibaza kukwituru bafashe inzu yo gukiniramo uzobatahura gusa ari abantu bavuga ati twentwe guha inzu kubera mugiye guca amafaranga na inzu handi nayo base ku mafaranga na je nimumpa amafaranga bica bigenda gute muri uwo mwanya
uwo ntabakunda iby'abarundi nukuri nimba akunda ibyo ntaraba ibyo amafaranga batanze ku nzu yiwe aduhaye inzu twayikiniramwo abe kwa tuzamura natwe abe kwa dufasha yego amahera none amahera ni iki basi amahego twitanga mugabo ni batworohereze badufashe baduhe izo nzu nzira hari ni nyinshi mu Burundi vraiment amahitaje arahari dukeneye amavuriro badutize n'umwanya muto duhakorere hama tubandanya akazi kacu kuko nabo turabashora nk'ubu afise nka alimentation turaje kugura ibintu gute duke natwa dukina muri alimentation tugire ataduha umwanya nibagerageze bagira effort
ikindi ntugende navuze ni akantu ko kuba abakinyi b'amareresi bo ba mu bantu bafasha mu makampuni kanaka ugasanga aba ambassador ba makampuni atandukanye ugasanga brand ambassador mu bindi bigo turabona abakinyi bakomakomeye babashize ku mapankarte atandukanye akamotera bafise company mu Burundi batari yumvira yuko abakinyi b'amareresi cyangwa bakora umuziki cyangwa bakora ibindi bitandukanye nabo nyine bofasha kugira bamenyekanishe amakampuni yabo cyangwa ibyashara amakampuni asanzwe ko
ndabasavye n'ukuri bagerageze kuza baragira natwe gatwobegwa badufotoye bakadupostinga bashira ko hajya kuma gasanga bagize nka pancarte ibikini biki nk'ibinyobwa iki gute badatuma ko nkasami bakamufotora nabo bakamuteza imbere kuko bamushize hajya nawe aragira nacho bamuhereza basi bakamushiraho hama ubibonye akati uyu muntu ndaza rakina na filme uyu muntu donc ba publie vyi wabo nawe bakamenya ibikorwa vyiwe nukuri nibaze barabira
ibaze nkubuka ona kaji kariko kari ki photo ya Alice vraiment wo nawe nakaguruka kajya kukaraba gusutana kanyu
mwana gatanga nkaga kopo hajya bagatoye uyu muntu ndamuzi umuntu akina muri Rukundo TV usanga biryoshe gose
nizira yuko ari urugendo rugiye kuzokurikiranwa cyane aho abakinyi b'amareresi baronke soko birababaje kubona ugasanga pakati iri ku muzungu ibaze vraiment ari serafisi ndo tuzo gukina kaba umukinyi rwangiranwa atari mu Burundi gusaka kina muri East Africa canke Africa wanashaka umukinyi wa filime muri Africa wifuza gukinana nawe
yego bariho nifuza mugabo mwanya nturagera
Tanzania ninde wifuza gukinana na?
Ndindira gato. Ndindira kandi munyarutse nsimba bendigi zabasha.
Ikaba turangiye reka turangize ikiganiro cyacu. Alice tugushimire cyane n'imbaraga numva ari kuvuga ari gushikiriza abakunzi bawe ugashikirize turaheraze ikiganiro.
Icambe ndabashimiye cyane aho mwaje n'ukuri ata programme mutananteguje. Anko mu gikoni. Sima ndosubire prem.
Oya nta kibazo mu gikoni tuwe n'ahantu hasanzwe.
Oya mu gikoni n'ahantu hakorwa nyine ibintu nyene nk'ubu ubona ivyo mfungura saa sita. Si byiza ama ndabashimiye gose ukuntu mwigoye mukaza mukansanga kuri tele ndabashimiye gose hama akajambo nobwira abakunzi bakunze ba Rukundo TV mbe televiziyo nyitwa gute
ntayo wabonye budget today TV
sawa nakwiganya ngwaho nabakurikira na budget today TV ndabasana kuri muje muraraba ibica kuri Buja Today TV nibica kuri Rukundo Burundi TV kugira muje murashaho izo like zanyu twadikeneye vraiment na subscribe hamwe na commentaire nimba araho twikosora nimba ari intererano turabikeneye commentaire kandi ndabakunda cyane
Alice tugushimire cyane nzira yuko nundi munsi nitwagusa kubakenera tuganire nzira ko muzoduha kanya tuganire
nukuri mwabinteguza nzobahakanya
twinateze tutiguza zo buri hose tuzohagusanga
zaba nakibazo mwakoze
sawa sawa bakunze ba Budget Today TV tukakumwe na Adi sasanzwe kina muri Rukundo TV Burundi atubiye vyishi nizera yuko wumvise makuru atandukanye kuri uyu mukinyi ejo canke jya ejo dusatuganire nawe atubwira makuru yiwe atubwira hageze atubwira agejeje akazi kiwe mugira ha mwamubaho twari kumwe na nyama comedian kuri kamera behind kamera murakoze cyane mugira ha mubamubaho